Some viewers may find the following video disturbing.
Asoze, esisilingo sizoxabanisa kweli khaya. Makahambe mama lo ngomso noba uyephi.
Injalo, akasoze uMziyanda enze lo nto leyo. Iwesi umntaka mama ebuye etrongweni.
Cela ukubuza imibuzo. Okanye wena ngixelele ngawo. Because ngoku ndihlalisa umntu endingamazi nomazi kwam.
Okay, igama lam ndingu-Asanda Kaleni, ndineminyaka eyi-20, I was doing grade 12, but because impatho embi ekhaya, andasiyeka esikolo.
Uyakheza wena, kudala ndiyibona le nto yakho, nakuyama wena.
Ngumthetho wakho wanandwe lowo mani, into yazo yoyika amanye amadoda kwaphandle, ufuna ukwenza mna ingqongqo yam, ufuna ukwenza mna ingqongqo yam.
I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. So ndaxelela umakhulu wathi ndifuna umxabanisa nomntanakhe
so
bandigxothe. You are sana, your life is a blessing and a curse.